kulmiya bulshada isku keenayo isagaa kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo hurida
dhaqaalaha kobcee kalin qaadayo kobkooru marku koru qaadayo kulmiyaynune koru qaadayo kulmiyaynune dhaqaalaha kobcee kaalin qaadayo kobka horumarku koru qaadayo kulmiyaynune koru qaadayo kulmiyaynune
lamiyada koryaho korayo ilaa xidhi
kulmiyaa nehe kulmiyaa nehe kulmiyaa kulmiyaa ugu rida.